yake ishe kowa mun fada mun gada to sabon martala tare ne muka kawo
sabon duniya
maga sabon gwamna nan a tigawa
Jiga wata kace kai tsaye